ukuba kanguye ecaweni lecawa yenzelwe wena, ukuba buyile ecaweni lecawa yenzelwe wena nawe. Icawa yabantu abangacaweyo iyaqala namhlanje.
Icawa yabantu abangacaweyo iyaqala namhlanje.
Naso ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegardini, ukhona nakulendawo uthi wena indawo engafanelekanga abantu balala kopipe, ukhona kula pipe uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacaweyo.
Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacaweyo. Sithabathi thuba sibulise. Toza kuthi umuntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke abasibukele bekuzo. Sibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke abasimamele bekuzo. Igama lam ndingusihle Bonani, icawa yabantu abangacaweyo le andihambe ndedwa ke, ndihamba nalo mkhonzi.
Ewe babo, masibulise kumama ubhuti osisi kontanga ndinakuye wonke umntu omameleyo namhlanje ngelithi lombukeli wethu uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.
Amen.
Babo, masithembe ubana wonke umntu ngoku seqokelele izinto zakhe uzomamela icawa yabantu abangacaweyo ebheqeshwa nguwe ke hamba noanelelo wakamkune.
Ewe ke bawo, singaphosisanga maseko bawo, masifule inkonzo yethu namhlanje womthandazo. Bawethu osezulwini, yisewe Nkosi yethu enguYesu Kristu, xa kujikilanga Thixo wethu oyingcwele ngomhla kwangecawa, Thixo wethu oyingcwele, siza phambi kobuso bakho ke Thixo, siyizithoba phambi kwetrone yakho Thixo wethu onamandla. Sisazi Thixo ukuba ngokukwenza kwethu Thixo asifanelanga Thixo nokuba singama phambi kobuso bakho, ngenxa yoba Nkosi singaboni. Kodwa Thixo ebomini bethu sibonile Thixo into yokuba sakuba kude kuwe Thixo wethu oyingcwele, sa kungathethi nawe Thixo wethu oyingcwele, kuvakala umthwalo emagxeni Thixo wethu onamandla. Yiloo nto ke Thixo sisondela kuwe, sinkone sinjalo Thixo wethu, zizone sizenze emhlabeni Thixo wethu, sizocela wena Thixo wethu into yokuba yanga kwinto yonke Thixo wethu yenzekayo, ungangasishiyi wena Thixo wethu onamandla. Ngoba Nkosi sibonile Thixo ngaphandle kwakho siphalala njengamanzi Thixo wethu oyingcwele, siza ke Nkosi sisithi enkosi Thixo wethu onamandla, ngezi zinto osowusinike zona kwade kwangoku Thixo wethu onamandla. Ngoba Nkosi asiyo yonke Thixo into esikwazi ukuyiphatha ngezethu izandla esifaneleyo Thixo wethu oyingcwele, sithi ngamanye amaxesha Thixo wethu onamandla sakujonga ekuhambeni kwethu indlela, sibone into yokuba Thixo ngamanye amaxesha bekungamelanga nokuba silapha Thixo wethu oyingcwele. Ezinye izinto Thixo zasingaziqondi nokuba singaze sifikelele kuzo Thixo wethu onamandla, kodwa wena Thixo uye wavuma Thixo into yokuba nanamhlanje sizomapha Thixo, sizokuthi ngaphandle kwakho asingafumenanga nto Thixo wethu oyingcwele. Ngako oko Thixo sithi enkosi ngobubele bakho, enkosi ngenxeba yakho Thixo wethu onamandla. Sisathandazela lobubele bakho Thixo, sisathandazela lo nxeba yakho Thixo wethu onamandla. Ngokubukuhamba kwethu Thixo akunandlela siyaziyo Thixo kumele sihambe ngayo, kodwa Thixo sinethemba lokuba ububele bakho nenxeba yakho Thixo kuzawusibonisa indlela Thixo wethu oyingcwele. Ngokubapha endleleni Thixo sinako ukwenza izicwangciso Thixo wethu, kodwa Thixo kubekho amagqwidigqwidi atshintsha ezo zicwangciso Thixo, sizibone sikwezinye indawo besingacingi into yokuba sawuze sibe kuzo Thixo wethu onamandla. Sithi Thixo siqale Thixo sihlale kwakunye nabantu Thixo, sicinge into yokuba sizawuvana kude kutshonilanga Thixo wethu oyingcwele, kodwa kufika izigqwidigqwidi Thixo abantu baxabane Thixo wethu onamandla. Siphila kwixesha Thixo wethu onamandla apha abantu bangathembananga kwabona Thixo wethu oyingcwele, omnye Thixo utsalela kwelakhe icala, omnye Thixo atsalele kwelakhe icala. Thixo wethu, le nto ayenzeki kwizihlobo zodwa, Thixo wethu oyingcwele, kodwa yenzeka emisebenzini, Thixo, ide ifike nasemakhayeni phakathi, Thixo wethu oyingcwele. Ufika umntu, Thixo, enefemeli ngokwegazi, Thixo wethu, egcwelisa umhlaba, kodwa yena ngokobuntu bakhe, Thixo, abe ezive elilolo, Thixo wethu oyingcwele, babe abantu bekhona, Thixo, ngenxa yokungathembakali kwabantu, Thixo, phakathi kwabanye abantu, Thixo, sithandazela nezo nto, Thixo wethu oyingcwele, abantu babuyele ebuntwini, Thixo wethu onamandla, abantu, Thixo, babacingele nabanye abantu, Thixo, into yokuba ngabantu, Thixo wethu oyingcwele, ngoba sinengxaki, Thixo, yabantu abafuna ukunyuka ngabanye abantu, Thixo wethu, banyathela abantu endleleni yabo eya empumelelweni, Thixo wethu oyingcwele, kubekho ingqelerha endleleni, Thixo, ngenxa yokuba umntu esithi une-ambitions yena, Thixo wethu oyingcwele, sithandazela, Thixo, okuba uthi chapha ngaphakathi entliziyweni, Thixo wethu, ukhumbuza abantu ubuntu, Thixo wethu oyingcwele, kulahleke ubuntu ebantwini, Thixo wethu oyingcwele, kulahleke ukuziqonda ebantwini, Thixo wethu, into yokuba asikwazi ukuphila sisodwa, Thixo wethu oyingcwele, siza kuwe ke, Thixo, sicela wena, Thixo, sikhumbuze, Thixo, into yokuba omnye nomnye udinga omnye, Thixo wethu onamandla, kuze kuthi, Thixo, sakuyiqonda loo nto, Thixo wethu, sibe nako, Thixo, ukulungisa, Thixo, apho besimoshene khona, Thixo wethu onamandla, unguThixo wena ozivayo izicelo, Thixo wethu, siveke nakaloku nje, Thixo, sikelele nale nkonzo, Thixo, nelizwe liza kubekwa apha, Thixo, lifike ebantwini, libe nomsebenzi, Thixo wethu ingcwele, sikuthembile ke wena, uYesu Kristu Nkosi yethu, ngoku nangona phakade, amen.
Amen.
buya qala usjoina sibuya emthandazweni ke ngoku oba uyaqala usjoina siya kwamkela le icawa yabantu abangacawiyo ukuba uyaqala usjoina
nqanqa
kusekuqaleni ava kuwe londo ithi masiqale ke phambokuba siye kude masiqale siqelele into yokuba yanikelwa ke nakule icawa mhlawumbe uba ubaleke ecaweni yakho ubaleke umnikelo nakule icawa kuyanikelwa owethu umnikelo ume ngolu hlobo sicela ucofe usubscribe enkosi ukuba ke le nkqubo uyayithanda kubantu ke na sikuyo sikubo nabantu ke abangaqaliyo ngoku uba le nkqubo uyayithanda ucofe ulike uzeke uyisherishe le nkqubo ucofe nelaqhosha le notification okubalulekileyo ke uzuthi xa udibana nomnye umntu ongekayiboni le nkonzo umxelele into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje qho kuYouTube ngentsimbi yesihlanu ngecawa icawa yabantu abangacawiyo iyaqhuba lowo ke umnikelo lo bawo sizawuya ke ngoku emazweni abantu ze basilinde phi
bawo kule ncwadi kaLuka uQuluka isahluko sesitya sika 15 ivesi ngu-25 uqalwa kuyifunda awubona ke uBhayibhile apho aphela khona kodwa nguLuka lishumi linesihlanu isahluko ivesi amashumi amabini anesihlanu nawo emveni ke kwale nkomo
Asifumane lezi lethu ke la namhlanje libhaliwe ivangeli engcwele ngokubhalwa nguLuka isahluko seshumi nesihlanu siqale kwivesi yamashumi mabini anesihlanu phansi kwesihloko ndaba esithi umzekeliso wonyana wolahleko. Luka chapter 15 verse 25 umzekeliso wonyana wolahleko ifundeka ke ngolhlobo. Ke kaloku unyana wakhe omkhulu ebesentsimini wathi xa azayo wasondela endlwini weva ukugxala nokududa. Wabizela kuye omnye kubakhonzi wambuza ukuba ingaba ziyini na ezi zinto. Uthe yena kuye, umninawa wakho ufikile, oyihlo uxhele ithole eliya lityetyisiweyo ngokuba abuye wamzuzu ephelile. Waqumba ke akavuma nokungena. Uphumile ke uyise wambongoza. Waphendula ke yena wathi kuyise, uyabona le minyaka ingakanana ndiyakukhonza andizanga ndigqithe umthetho wakho, ukanti akuzanga undinike netakane eli ukuze ndenze imihlali nezami ezihlobo. Kodwa xinikweni afikileyo lo nyana wakho wayidlayo wayigqiba impilo yakho, impilo yakhe namayinyukazi umxhelele ithole eliya lityetyisiweyo. Utheke yena kuye, mntwana wam, uhleli wena unam nazo zonke izinto zam zezakho, besimelwe kukuthi senze imihlali ke sivuye ngokuba umninawa wakho ubefile wabuya waphila, ubelahlekile wabuya wafunyanwa. Elili lizwi lenkosi. Nkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo kuYesu Kristu ngoku nangona phakade. Amen.
Amen.
Ndingaze didaniswe siza kuwe ke baba
babo ba iphinde ndibulise ke kuye wonke umuntu osimameleyo namhlanje kwicawe yabantu
abangacawiyo
babo ndiyabona i-Soldiers of the Cross yam namajoni omzimba anako indawo ngathi afuna ukunikezela
hayibo
ngiza kuncambaza ke nganga asaxhathisileyo
baza bawo ayiqhubi inkonzo
athi yini ma nawo sibe sesincacile phambili kodwa kulo vesi
28
amashumi mabini angesiphosa
mhm
waqumba ke akavuma nokungena
mhm
uphumile ke uyise wambongoza
mhm
siphele kulonda uYesu ubalisa lomzekeliso pamba abafarasi nababhali
ewe babo
bemkhokele bembone ehleli nabuni nabubuthi ikhafu hlala njani nafundi abantu abanje zama ke ukucacisa nokuphendula
hey Nkosi yam
azofikelela kule ndawo sifunda kuyo
aye
sine kuyo ba sibona ke apha ingqumbo
awu
inzondo
mhm
kunye nomsindo
ewe Nkosi yam
waqumba bantwana bahle bedinga
awu Nkosi yam
akafuna
nokungena
sibona ke lo nzondo
mhm
nalo ngqumbo emveni ba nyana umncinci ezicelile zonke izinto zakhe wahamba wayodla apho afuna ukudla khona
ha Nkosi yam
wayokuhlala apho afuna ukuhlala khona ngoku simbona ethwaqiwe lilizwe
ha Nkosi yam
buyela kokwabo figa bano nabahle bethi figa kudala elindiwe
awu Nkosi yam
uthi xa esiza pha
awu
ilizwe lobethile
noba
kuthwani
noba kuthwani
nyana wam lo uza pha embazenza ke zonke izinto lo mkhulu uthwa wayesentsimini fika ke ukholombiyozo banona bahle bethi waqumba akavuma nokungena banona bahle into endizama okanye endiyibonayo apha
ewe bawo
banona bahle bethi akunyana umkhulu
ewe bawo
unomsindo okanye njengibana isithi iBhayibhile njengamoni wonke okanye umoni omnye oguqukayo
ewe Nkosi yam
liyavuya izulu
yavuya izulu
akayikhathelelanga loo nto
ewe bawo
yena lo mntu apha uthi bekufanele ukuthi uyagwetywa lo mntu bekufanele ukuthi akaqolelwe
ewe babo
usenzile isono bantwana bahle akaqumba okanye waqumba bantwana bahle bedinga akavuma
nokungena
bantwana bahle ndibona ke apha kwelibali bantwana bahle bedinga mhlambi ukuba bendiza ukudecide mna
ewe babo
kuphi unyana wolahleko apha bantwana bahle bedinga bendiza ukuthi lona umkhulu nguye unyana wolahleko ngoba ulahleka selapha ngaphakathi
hawo Nkosi yam
endlini kaThixo bantwana bahle okanye endlini kayise bantwana bahle bakadinga ngoba bantwana bahle bedinga inxeba okanye ukubulaleka okungaphandle
ewe babo
bantwana bahle bedinga siyakwazi ukukunyanga inxeba elingaphandle siyakwazi ukulinyanga
ewe babo
inxeba elingaphakathi inzondo bantwana abahle bedinga ukuqumba bantwana abahle bedinga kunzima ngakhumbi ukulinyanga
ewe nkosiyam
bantwana abahle bedinga sibona ke lo mzalwane
ewe babo
ke okanye bantwana abahle dinga elahleka engaphakathi endlini kayise ke apho inzondo bantwana abahle bedinga acinga bana bantwana abahle bedinga izinto okanye ubu mwane bukathixo bufanele yena yedwa
bantwana abahlebedinga
afane naba babhali bantwana abahlebedinga afane naba bafarasi bantwana abahlebedinga kakade umntu ongenaso okanye onesono akafanelanga usondela kuthixo bantwana abahlebedinga ngoba bantwana abahlebedinga abantu bantwana abahlebedinga ababhali okanye bantwana abahlebedinga ababuthi berhafu bebengafanelanga ukubana basondela kuthixo bantwana abahlebedinga kodwa ngoku sibona uYesu esondela kubo bantwana abahlebedinga aba bazalwane bantwana abahlebedinga ingangathi bantwana abahlebedinga lo mntu bantwana abahlebedinga sekubhiyozwa bantwana abahlebedinga kodwa bantwana abahlebedinga inzondo yakhe abahlebedinga umona wakhe umsindo wakhe umenza bantwana abahlebedinga angabuva ubuncwane obungaphakathi bantwana abahlebedinga sikhona imeko bantwana abahlebedinga nathi ezisikhupha ngaphandle bantwana abahlebedinga bathi abantu bengena endlini kathixo sisuke bantwana abahlebedinga sicinga ubana sithi sodwa abafanelwe zizinto ezinhle
abafanelwe
ukuthi basondele bantwana abahlebedinga ekumazini kumthandeni nasekumdumiseni uThixo bantwana abahlebedinga kanti silibala ukuthi bantwana abahlebedinga mona imnye
abahlebedinga
oguqukayo
yabuya
izulu bantwana abahlebedinga wayilibala nomzalwane bantwana abahlebedinga waqumba akafuna nokungena bathi abantu bebhiyoza ngaphakathi yena utshitshitheka ngumsindo bantwana abahlebedinga utshitshitheka kuqumba bantwana abahlebedinga bathi abantu bantwana abahlebedinga besitya yena ubulawa yindlala ngaphandle bantwana abahlebedinga yena ugodola ngaphandle phofu egodoliswa bantwana abahlebedinga umnqumbo yakhe inzondo yakhe
bantwana
ecinga ubana bantwana abahlebedinga inga uthi uyise wenza imisteki ngokukwamkela unyana wakhe ngamanye amathuba siye sibathi sibajonge abantu beliphakade sibabona ukuthi abalifanelanga uxolo likathixo abalifanelanga izibele zikathixo bantwana abahlebedinga sitshithitheke bantwana abahlebedinga xa kungena abantu bantwana abahlebedinga sicinga uba bazowuthatha iindawo zethu bantwana abahlebedinga sicinga ubana bazowuthatha ispotlight sethu
bantwana
abahlebedinga kodwa namhlanje bantwana abahlebedinga siyabongozwa ukuthi masingene emsithweni waphuma ke uyise
ewe nkosi yam
bantwana abahlebedinga nathi sizobongoza abantu bantwana abahlebedinga abangaphandle ngezizathu zomona ngezizathu zerhatshi ngezizathu bantwana abahlebedinga zokutshitshitheka bantwana abahlebedinga zempakamo bantwana abahlebedinga siyakubongoza namhlanje ukuthi umsitho awukwazi ukuqala yakho wena awusondele namhlanje elizwini likathixo bantwana abahlebedinga ungabungunyana walahleko kuba uqhutywa ngumona uqhutywa yinzondo uqhutywa yikratshi enkliziyweni yakho umhlawumbi ungaphulukana nezinto ezilixabiso kuwe ngoba uqhutywa ngumona uqhutywa yinzondo waqumba
waqumba
akavuma
nokungena
aqumba akavuma
nokungena
umona mhle bantwana abahlebedinga okanye lihle inxebe lingaphandle
ewe baba
bantwana abahlebedinga kodwa bantwana abahlebedinga icancer engumona bantwana abahlebedinga bantwana abahlebedinga nangoku sekuvuywa ngaphakathi
bantwana
abahlebedinga ikutye wena bantwana abahlebedinga mnikazi wayo ikutye wena Banana bashibetinga ikutye ngaphakathi.
Ewe Nkosi yam.
Ide iphumele ngaphandle. Banana bashibetinga sizokubongoza namhlanje. Banana bashibetinga ingekaphumeli ngaphandle. Banana bashibetinga ingekaphumeli ngaphandle. Ide ishiye isidumbu umhlambi. Ide ishiye amakhaya banana bashibetinga evaliwe. Ide ishiye banana bashibetinga ningabulisani nizalwa kunye ningabulisani ningena banana bashibetinga esangweni elinye kuba unengqumo ngaphakathi unomona ungavumi ngokungena banana bashibetinga sizobongoza
wena ewe bawo
ukuthi kaungene emsithweni uChrist Nkosi yethu
amen. Waqumba ke akavuma nokungena kubantu ke abasandla ukusijoyina le icawa yabantu abangacawiyo silapha ncwadi kaLuka 15 ngo 28 ku kuthethwa ngomzekeliso wonyana wolahleko. Waqumba ke akavuma nokungena. Kwisilunga ndiye ndisithandi ke bawo ke. Sithethwayo. Xa abantu isithi bawukho.
Oh.
Bakhona intetho ke edla ngovela. Ethi check your privilege. Ngoku uthethayo kuthi qatha loo nto ndiyokuba check your privilege.
Okay.
Phambi koba ubona abantu abangazideserve izinto. Phambi kokuba uphosa amatye.
Uphosa amatye.
Phambi kokuba uthi bekufanele uba nguwe okulaa ndawo. Check your privilege. Yijonge indlela wena oye wababalwa ngayo. Phambi kokuba ujonge abanye abantu. Okanye ujonge izinto uThixo azenzela abanye abantu. Mhlawumbi ungangafani nalo mkhuluwa.
Ewe.
Ulibele kujonga izinto zabanye abantu na nezinto ezingabafanelanga. Uthi wawujonga wena ubone into yokuba kwa ezi unazo azikufanelanga wena kwakuqala. Lo mfo ingathi ulibele into yokuba kuzo zonke ezi zinto elitheko lenziwayo lithathwa kwesakhi sabelo. Ngathi ulibele into yokuba esi sabelo athi sesakhe uyise usaphila. Ngoko ezi zinto isezizinto zakhe uyise. Kodwa ngenxa yokuba elapha phakathi ulindele izinto zize kuye kuphela alibali into yokuba yena ubabalwe ngokuba uye wahlala kwakunye noyise sisibabalo eso. Uphulukana nomzali njengomninawa lo. Into enzima leyo ngoba akabikho nomntu wokunqandi into yokuba le ndlela uhamba yona akusiyo. Nomfo libele yena into yokuba eyakhe indlela ibilungiswa nguyise. Ngoku ucinga into yokuba zonke izinto ezi zimfanele kanti eyona ndibalulekileyo kukuba uyise ebehleli kunye naye ixesha eli likhulu. Ngoku acingayo into yokuba mna zange ndanikwa kwanto ekuhleleni kwakhe noyise andiqondi noba ebeyiqaphela into yokuba mna utata ndimenzela yonke into le kodwa umane phuma umhla nezolo ahlale phandle ajonge enkalweni bantwana bahle bakaThixo ebengayiboni mhlambi loo nto into yokuba ngoku wena ngaphakathi noba mhlambi kusemnqobeni wecawa uthi wakujonga ucinga into yokuba konwatyiwa pha kanti umnini wenkonzo umane phuma phandle ajonge abantwana bakhe abalahlekileyo bantwana bahle bakaThixo kutheni nje tati ngathi awonelisekanga ndim kodwa eyona nto ibalulekileyo kuthiwa umelusi uyaziyeka izimvu zibe zingamakhulu okanye zingamashumi asithoba anathi enelithoba bantwana bahle bakaThixo zihleli zigcineke kakhulu kakuhle ayokukhangela enye elahlekileyo bantwana bahle bakathixo ukuba umzali kukho umntwana ophandle ebusuku akonwabi lo mzali bantwana bahle bakathixo kodwa thina sinayo into yokuba sifune ukulwa nalo mzali lowo into yokuba kutheni ngathi ugade umntu ongaphandle uselibale thina kanti eyona mntu ayifunayo kukuba bonke abantwana babe ngaphakathi emnqubeni.
Oh, emnqubeni.
Mhlawumbi phambi kokuba sijonge ukonwaba kwethu mfokamnguni kumele sijonge ukonwaba komnini wale ndawo sikuyo bantwana bahle bakathixo phambi kokuba sijonge into yokuba abazali basiphethe kakuhle okanye kakubi kangakanani mhlawumbi kufuneka sijonge bona abazali into yokuba ingaba bonwabile na.
Oh.
Ngoba singeza nazo zonke izinto endlini. Singeza nazo zonke izidanga mhlawumbi, singeza nayo yonke imisebenzi kodwa umzali xa ebona umntwana wakhe ejingxela umntwana bahle bakathixo nokuba ayinguye lo uza nezidanga nezinto ezityiwayo apha endlini kodwa xa ebona umntwana wakhe ejingxela nokuba akabalulekanga kangakanani na noba kuselalini nokuba akajongelwanga ntweni ngabantu bonke kodwa yena akaxoli ngokupheleleyo ngoba umzali ufuna wonke umntwana wakhe mbone phumelela bantwana bahle bakathixo mhlawumbi abanye abantu abangenzi kakuhle emakhayeni fokamngoni baqhwetyelwa izandla nje ngokutshayela ngemini eyi-1 bantwana bahle bakathixo umntu aqhwetyelwa izandla ngoba ingathi usebenza okanye uhamba kwindlela awakhe wayiboniswa ngabazali ngaphambili azu umntu ohleli nje iba ngumsebenzi wakhe ukutshayela apha endlini avakale engathi unxunguphale emphefumlweni alibali into yokuba umzali ufuna bonke abantwana benze kakuhle. Nathi mhlawumbe uThixo fokamngoni nathi mhlawumbe uThixo ufuna sibuyele kuyazini inyaniso bantwana bahle bakathixo ile nto uThixo zamane uthi golo ukujonga phandle bantwana bahle bakathixo sishiye thina enkonzweni sidumisa uThixo kanti uThixo ujonge abantu ngaphandle bantwana bahle bakathixo ngoba nalapha enkonzweni fokamngoni abantu benkonzo bayakwazi nokuba bajikelane kwabodwa ngoba umntu akayijongi iprivilege yakhe bantwana bahle bakathixo ukuba wena unalithamsanqa lokumana usithi rhoqo ngemini yokudumisa uhambe uye emnqubeni kathixo udumisa uthixo ubabalwe wena nguthixo bantwana bahle bakathixo kodwa umntu ohleli nje ajonge izinto zize kuye angajonge umnini wenkonzo lo into yokubuzama ukuba makuthweni bantwana bahle bakathixo uyajonge aqonde nalapha kwaba ahleli nabo into yokuba abafanelwanga zintsikelelo ubani asinamsebenze lapha ecaweni fokamngoni ubani akakhuphi nezishumi bantwana bahle bakathixo xa kudinga into ethile uba ngumntu wokugqibela ude agrunjwa nokugrunjwa bantwana bahle bakathixo alibali into yokuba abantu abafani ngokubabalwa nguthixo bantwana bahle bakathixo kuba yena esenza izinto okanye kuba yena ebabalwe nguthixo noba kungemali ade amonele abantu abangenanto fokamngoni ade bali into yokuba uThixo nguye owenza izibabalo. Bantu bakaThixo, check your privilege. Ningazenza uThixo bengani benini abantu abagwebayo bantwana bahle bakathixo ngoba umgwebo wona ngokathixo bantwana bahle bakathixo umntu ofanelwe yinto nongafanelwanga yinto uzawubonwa nguthixo bantwana bahle bakathixo kodwa lo mfo ube nethamsanqa wokuba uyise ophume ambongoze bantwana bahle bakathixo ambonise into yokuba indlela obabalwe ngayo wena ayifani nalo mntu ulahlekileyo lo mntu uza kuba sisiqaka yena bantwana bahle bakathixo ngoba izinto ezizakhe wazibhubhisa phakwaphalaphala wena ezi zinto zilapha zezakho bantwana bahle bakathixo mhlawumbi thina singabantu bakathixo abantu abangaphandle nevangeli kathixo bazawubuya babe zizicaka zikathixo wena njengoba uzisokolisa ngabantu uthixo afuna into yokuba uyobathatha ngaphandle bantwana bahle bakathixo wakhe waqokelela abantu uthixo wathi
yekani lento niyenzayo pha elwandle mna ndifuna niyokuloba abantu ingathi foka mngoni eyena nto uThixo ayifunayo kukuba wonke umntu ongaphandle nomnquba kaThixo ahambe ayothathwa ngoba inceba kaThixo ingunophakade bantwana bahle bakaThixo asinakuyigqiba ngosike sibe bahlanu apha emnqubeni awunakuyigqiba ngosikube mnye apha emnqubeni wonke umntu okungenayo uyifanele inceba kaThixo ngoba inceba kaThixo ingunaphakade bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi sakubona umntu elahlekile foka mngoni ze kungalahleki thina sicinga into yokuba nguye umntu olahlekileyo silibali into yokuba owona msebenzi wethu kukuba sithathe abantu ngaphandle sizobafaka emnqubeni ukuze umnini womnquba azokonwaba nathi sivuyisane ngokuba ifemeli yethu ide yaphelela sivuyisane ngokuba ityalike okanye umnquba wethu wecawa ude waphelela bantwana bahle bakaThixo singamanesi sithi sasiyisiya nezihlwele kwindlu kaThixo baba bantu bejikile endleleni mhlawumbi ngamanye amathuba ngenxa yethu bantwana bahle bakaThixo ngoko ukuba kukho umntu esicinga uba ulahlekile singalibali into yokuba kusenokwenzeka kulahleke thina bantwana bahle ngokungawenzi umsebenzi wokubuyisa abantu kuThixo ngoYesu Kristu iNkosi yethu ngoku nangona phakade amen.
Oh,
Angela. Ikachi.
Ewe nkosi yami.
Nenzondo. Ikimbesila. Uyise. Uyabona?
Mhm.
Uyabona?
Mhm.
Iminyaka lena ukukhonza.
Ey nkosi yami.
Ndinawe. Zange ndophule nami umthetho.
Ah nkosi yami.
Apha kuwe.
Mhm.
Kodwa zange ke mna undiqhelele.
Mhm.
Banwana bahle bedinga. Zange ke undiqhelele okanye undinike. Ndihambe yokunwaba nezihlobo zami.
Ah nkosi yami.
Banwana bahle bedinga. Sinayo ke lento.
Eh webawo.
Banwana bahle bedinga xa umona inzondo nengqumbo yandele enhliziyweni yomuntu. Banwana bahle bedinga. Sibale iminyaka.
Ah nkosi yami.
Banwana bahle bedinga. Sibale service. Banwana bahle bedinga kudala ndiyenza into
ethile. Ah nkosi yami.
Banwana bahle bedinga kudala.
Kudala.
Into ethile. Banwana bahle bedinga kutheni uzokwenzela inceba.
Ah nkosi yami.
Ethile. Banwana bahle bedinga sibona lo ngxaka apha. Banwana bahle bedinga lo muntu ubala ixesha
elibalo.
Banwana bahle bedinga kanti ngizondo. Banwana bahle bedinga nerhathi selimgubungele. Banwana bahle bedinga waqumba ke. Banwana bahle bedinga akafuna nokungena. Yena banwana bahle bedinga siyakwazi ke ukuphulukana nezinto esinazo. Banwana bahle bedinga siyakwazi ukuphulukana. Banwana bahle bedinga nezinto ezinexabiso kuthi. Banwana bahle bedinga kuba inzondo sinekanye. Banwana bahle bedinga sivumele ukulawulwa.
Banwana bahle yami
iservice esiyenzileyo. Banwana bahle bedinga sivume ukulawulwa inzondo, sivume ukulawulwa ngumona. Banwana bahle bedinga nomzalwane Banwana bahle bedinga usecicini nokulahlekelwa zizinto. Banwana bahle bedinga ebehleli ezonasile apha ixesha lonke. Banwana bahle bedinga umhlambi ukungangeni kwakhe. Banwana bahle bedinga uzawufana naye. Banwana bahle bedinga abheke kwaphalaphala. Banwana bahle bedinga ungekabheki kwaphalaphala mphulaphuli ekhaya sokumba. Banwana bahle bedinga sizokubongoza ukuthi kaungene ngaphakathi. Banwana bahle bedinga sizowuthi bahlebedinga service.
Ah nkosi yami.
Bahlebedinga, bana bahlebedinga, umthetho ubambile awubalekanga namhlanje. Bana bahlebedinga, awukungene emsithweni. Bana bahlebedinga, uzobhizo, uzobhiyoza nabo basemsithweni, nabo bebefila izolo. Bana bahlebedinga, nabo bebelahlekile izolo, bafunyana namhlanje. Bana bahlebedinga, into yakho ayikho kuqumba.
Bana
bahlebedinga, into yakho ayonzondo ukubhiyoza nabo bangaphakathi. Emsithweni bana bahle bedinga umhlambi uzawugodola.
Ewe babo.
Umhlambi inzondo bana bahle bedinga iza kugodolisa ngendawo kuyo. Umhlambi umona bana bahle bedinga uzakubona sowujike emthini. Bana bahle bedinga ngomso. Bana bahle bedinga ngobucinga izinto. Bana bahle bedinga zifanele wena wedwa phofu ezi zinto. Bana bahle bedinga zezakho.
Bana bahle bedinga
uba unolulama. Bana bahle bedinga ungabona ukuthi izinto zezakho.
Babo. Nomfo. Senokwenzeka lo msitho.
Awu nkosi yami.
Ukubona ongena. Kungaba nguyo yena umuntu obalulekileyo. Ngoba lo msitho is only possible ngenxa yokuba kungamandla akhe lo mfo. Ukubebengekho mhlambi ngelingekho nelithole litshetshisiweyo. Ngokuzivalela ukungena emsithweni owenziwe ngamandla akhe. Bantwana bahle bakathixo. Mhlambi inqala nenzondo nazo zonke izinto sozibalulile zisiphosanisa nomsitho owenziwe ngenxa yamandla ethu. Bantwana bahle bakathixo kuvuywe ezulwini into yokuba ubani ufumanekile.
Ebe kade nganyiwe bantwana bahle bakaThixo. Ibe ibinguwe umuntu oshumayelayo into yokuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi. Ude wancama nonyana wakhe kuphela kwamzeleyo ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali. Umntu ayive loo nto ithethwa nguwe bantwana bahle bakaThixo aqonde into yokuba mandihambe ndiyokukhangela okuluthando lukaThixo. Angene phakathi kuqhwatya izandla ngamazulu bantwana bahle bakaThixo uve loo nto wena kunyuke umona phakathi kodwa ibinguwe umntu obusima phandle bantwana bahle bakaThixo sithi umhluthixo bantwana bahle bakaThixo ndimbona pha kum bathi abantu bakuyibona loo nto ungangeni emsithweni wezandla zakho bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi ngokungena kwakho uzawuthi umntu athi ndilapha ngenxakabani kodwa wena ujonge into yokuba ingathi kuvuyiswana nalo mntu bantwana bahle bakaThixo ulibale into yokuba lo mntu phambi kobe kube kanti kuyakwazeka ukuvuyisana kwakhe kwakunye naye bantwana bahle bakaThixo ibinguwe umntu ebesenza umsebenzi bantwana bahle bakaThixo ngoko siphoswa yimisitho ngenxa yokuba sina siphakamela umsebenzi wethu bantwana bahle bakaThixo ze singayeki ukusebenza kodwa kwakuvela iziqhamo zomsebenzi zesilibali zesingalibali into yokuba ibisithi abantu ebebesebenzela lo msitho bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi siphoswa ngumsitho umsebenzi wethu
mhlawumbi bawo ngoku lo nyana sengaphakathi lo ebemtyile ngoku isizinto zakhe bantwana bahle bedinga ubawo ngoku uyambona ukuthi mfumene lo belahlekile kodwa ngoku kulahleka lona
ewe bawo
ebehleli naye bantwana bahle bedinga into enzama ukuyithetha
bantwana
bahle bedinga singayicinga abanye abantu abasideserve impersonal
ewe nkosi yami
bantwana bahle bedinga kanti bantwana bahle bedinga silahlekela bantwana bahle bedinga silahlekelwa zimpersonal zikaThixo nathi uyasibongoza uThixo uyasibona ukuthi bantwana bahle bedinga siyaphuma emendweni
ewe bawo
bantwana bahle bedinga uyasibona uThixo ubana bantwana bahle bedinga siyagwilika ewe besihleli naye bantwana bahle bedinga ewe imithetho yabo
ewe nkosi yami
iqinile bantwana bahle bedinga kodwa ngomzuzu omnye nje bantwana bahle bedinga savumela umona wangena savumela ikratshi langena bantwana bahle bedinga kodwa yena umona elanda futhi emkhondweni wethu
nkosi yami
bantwana bahle bedinga amona elanda futhi emkhondweni wethu uyasibongoza namhlanje
ewe bawo
bantwana bahle bedinga uyasiqenga bantwana bahle bedinga uzosibetha egxeni bantwana bahle bedinga uzosikhumbuza bantwana bahle bedinga ukuthi umfuthi umsitho
ungaphakathi
sizonibongoza nani bantwana bahle bedinga nezinto bezinixaphukisile nezinto bezisibonenga ngathi azibafanelanga abanye abantu sizonibongoza ngakhe ningene ngaphakathi niyokwenza uxolelaniso makhe nizikhulule iintliziyo zenu bantwana bahle bedinga senibongoza namhlanje bantwana bahle bedinga ukuthi ngenani emsithweni
bawo lo mfebe soloko ethi gqolo ukuphuma phandle unyanakhe xa eyokwalusa izimvu ezi ashiyeke nazo amane sithi gqolo ukuphuma kwakhe ajonge enkalweni ngokuba ulahlekelwe ngunyana bantwana bahle bakaThixo kodwa ngoku uphakathi emsithweni kuyavuywa bantwana bahle bakaThixo abanye abantu bayalibala xa kumnandi kodwa uthi lo mfo akubona into yokuba nangoku ingathi kumnandi kuvuyiswana nalo unyana ubuyileyo akubhekabheka ngaphakathi bantwana bahle bakaThixo abone into yokuba onyana bam abaphelelanga nangoku uthi akubona loo nto uphumile ke uyise bantwana bahle bakaThixo washiya ubumnandi wokuvuyisana sele encame ithole elityekisiweyo waliyeka yena kunosike angatyi waphuma phandle bantwana bahle bakaThixo ngoba uThixo umane sithi sele abantu bonwabile athi akubona into yokuba
akuphelelanga izimvu zakhe ngaphakathi. Abayeka abantu bonwabe ngaphakathi. Uphumile ke uyise bantwana bahle bakaThixo ukube beyithanda le nto lo mfo ebezawumane eyeka abantwana bashiyeke ngaphandle. Bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi nomnina wangaphakathi uthi akubona umsithinto yokuba ushushu athi awubhekabheka akekho uyise. Mhlawumbi naye ebenokuthi bawo kutheni uza kundenzela umsitho omkhulu kangaka ugqiba ungabikho phakathi. Ngoba inzondelelo yelo mfo kukuba abantwana babengaphakathi. Bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi nathi bazalwane iyona nto isibhudisayo kukuba sifuna abantu kubekho abantu ngaphandle kodwa uThixo yena ufuna wonke umntu wakhe aze ngoba unento uThixo okanye unento lomfo ngoma naphuma phandle akubona into yokuba kukhona umntwana oshotayo ngaphakathi aphume phandle. Akukhathaliseki nobushiya ubutyebi ngaphakathi, akukhathaliseki nobushiya umsitho ngaphakathi, kodwa uThixo lo umane kroba ngaphandle into yokuba unyana wam ingaba akalahlekanga na, azama indlela yokuba abantu mabangene phakathi. Uthe akumbona ekude wathi noba kuthwani ngunyana wam lo, kodwa uthe wakubona into yokuba akekho unyana wakhe ngaphandle. Uphumile ke uyise wambongoza. Bantwana bahle bakaThixo ingathi lo mfo ngutata okhathalayo lo. Bantwana bahle bakaThixo akukwazi ukukhathala lo mntu. Bantwana bahle bakaThixo kobekelani kuyise osemazulwini. Bantwana bahle bakaThixo sakhe sayibona le nto. Bantwana bahle bakaThixo uzundikhumbule xa kukhoyo esikhundeni kwakunye no bawo. Bantwana bahle bakaThixo kwanamhlanje uya kuba nam eparadesi, ngokuba eyona nto inzondelelo kukuba wonke umntu makabe ngaphakathi. Lilizwi lenkosi eli elivuyo bobumnyama baleke. Makasikelele uThixo ilizwi ukufunda nokushunyayelwa ngoYesu Kristu inkosi yethu ngokunango naphakade. Amen.
Phezulu mama songena kanjani?
Siyabulela.
Bawo
bawo.
Masibulele kuwe bawo. Nomshumayeli wakho. Bawo mani kusifika la nkonzo yomnikelo.
Mnikelo, mnikelo bawo.
Uchilo ke umnikelo into efunwa wena lapha kule icawe yabantu abangacaweyo.
Ewe bawo.
Abo baqalayo ke ukubukela sicela ukuthi ni subscribe nabo ke bengeka subscribe kodwa bemane besibukela siyacela ukuthi nisixhase ngokuthi nicophe u subscribe na ku like uyishirishe kubo bonke abantu abayishirileyo abaku platforms zakho ze social media nankonzo ke yomlomo kudawu zonke esihamba kuzo sihlale sikhanganya kakhulu
ibabangacawuyo
nakwini ndantu ke neze i-session i-board meeting ezazikhudla zikhulu zecawa xa nihleli phaya nanichaza ubana icawa yabantu abangacawuyo isekhona nasezazisweni zenkonzo zazisweni zenkonzo niyichaza icawa yabantu abangacawuyo isekhona
sigqibile babo
akho umntu umnikelweyo ufuna umbeka
simbeka a babo akekho umntu esifuna umbeka ndizama ubeka amajoni akho bawo amajoni omzimba akho bawo masibeke wona bawo ngoba icawa yabantu abangacaweyo ixhomekeke kula majoni omzimba ungangabaluleki kwezinye iindawo bawo kodwa icawa yabantu abangacaweyo ixhomekeke kula majoni omzimba
hayi nivile ke Soldiers of the Cross
ewe bawo masivala inkonzo bawo
masamkile nentsikelo alaba ufifela inkosi yethu uthando nobudlela nobomoya omngcwele ungaphumula phakathi kwethu sonke itibuya inkosi izolanda obandla layo okwesibini ngokristu inkosi yethu
kuba kanguye ecaweni le cawa besiyenzele wena nawe ke ukuba ubuyile ecaweni le cawa besiyenzele kwawena masibulele kumntu wonke oye wasibukela kwade kwaleli xesha uThixo woxolo anisikelele masiphinde sidibane kule veki zayo ngentsimbi yesihlanu ngecawa le icawa yabantu abangacawiyo
ningalibali ukuthanda zithinde uThixo thandazekayo babhayeni
babhayi enkosi amajoni.